IDUTERONOMI isahluko sesihlanu. Wawabiza uMoses amaSirayeli onke wathi kuwo, "Yivani maSirayeli, imimiselo namasiko endiwathethayo ezindlebeni zenu namhla, ukuze niwafunde, nigcine ukuwenza." UYehova uThixo wethu wenza umnqophiso nathi eHorebe. UYehova akawenzanga nobawo bethu lo mnqophiso, wawenza nathi aba sikhoyo sonke siphela, siphilile namhlanje. UYehova wathetha kuni, ekhangelene nani entabeni phakathi komlilo, ndema phakathi kweYehova nani ngelo xesha, ukuze ndinixelele ilizwi likaYehova, ngokuba nibe nisoyika umlilo, ananyuka niye entabeni. Wathi, "NdinguYehova uThixo wakho, owakukhuphayo ezweni laseYiputa, endlwini yobukhoboka. Uze ungabi naThixo bambi ngaphandle kwam, uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo, nokuba ngowayiphi na into emilise esezulwini phezulu, nesemhlabeni phantsi, nesemanzini aphantsi komhlaba. Uze ungazinquli ezo nto, uze ungazikhonzi, kuba mna Yehova, Thixo wakho, ndinguThixo onekhwele, ndibuvelela ubugwenxa boyise koonyana nakwesesithathu nakwesesine isizukulwana sabandithiyileyo. Ndiwenzela inceba amawaka abandithandayo, abayigcinayo imithetho yam. Uze ungafumane ulibize igama likaYehova uThixo wakho, kuba uYehova akayikumenza msulwa ofumana alibize igama lakhe. Gcina umhla weSabatha ukuba uwungcwalise, njengoko wakuwisela umthetho uYehova uThixo wakho. Wasebenza imihla emithandathu, uwenze wonke umsebenzi wakho. Ke wona umhla wesixhenxe uyiSabatha kaYehova uThixo wakho, uze ungenzi namnye umsebenzi. Wena, nonyana wakho, nentombi yakho, nesicaka sakho, nesicakakazi sakho, nenkomo yakho, ne-esile lakho, neento zakho zonke ezizitho zine, nowasemzini osemasangweni akho, ukuze siphumle isicaka sakho nesicakakazi sakho njengawe, ukhumbule ukuba ube ulikhoboka ezweni laseYiputa. Wakukhupha khona uYehova uThixo wakho ngesandla esithenqi nangengalo eyolukileyo. Ngenxa yoko ukuwisela umthetho uYehova uThixo wakho ukuba uwugcine umhla weSabatha. Beka uyihlo nonyoko njengoko akuyisele umthetho uYehova uThixo wakho ukuze yolulwe imihla yakho nokuze kulunge kuwe emhlabeni akunika wona uYehova uThixo wakho. Uze ungabulali, uze ungakrexezi, uze ungebi, uze unganqeni ubungqina obubuxoki ngommelwane wakho, uze unganqweneli umfazi womelwane wakho, uze unganqweneli indlu yommelwane wakho, nentsimi yakhe, nesicaka sakhe, nesicakakazi sakhe, nenkomo yakhe, ne-esile lakhe, nanye into eyeyommelwane wakho." Lo mazwi wawathetha uYehova ebandleni lenu lonke entabeni leyo phakathi komlilo, elifini nasesithokothokweni ngezwi elikhulu. Akongeza, wawabhala emacwecweni amatye amabini, wawanika mna. Kwathi nakuliva ilizwi phakathi kobumnyama, intaba isitsha ngumlilo, nasondela kum zonke iintloko zezizwe zakowenu namadoda amakhulu akowenu, nathi, "Yabona, uYehova uThixo wethu usibonisile ubuqaqawuli bakhe nobukhulu bakhe nelizwi lakhe silivile phakathi komlilo. Namhla sibonile ukuba uYehova uyathetha nomntu aphile noko. Ngoko yini na ukuba sife, ngokuba lo mlilo mkhulu uya kusidla. Ukuba sithe saphinda saliva ilizwi likaYehova uThixo wethu sofa, kuba ngubani na enyameni yonke owakhawaliva ilizwi likaThixo ohleliyo ethetha phakathi komlilo njengathi waphila noko. Sondela wena uve konke ukuthethwa nguYehova uThixo wethu, ukuthetha wena kuthi konke aya kukuthetha uYehova uThixo wethu kuwe sokuva sikwenze." Waliva ke uYehova izwi lokuthetha kwenu ekuthetheni kwenu kum. Wathi uYehova kum, Ndilivile izwi lokuthetha kwababantu abakuthethileyo kuwe. Bakulungisile konke abakuthethileyo, akwaba bebenale intliziyo yokundoyika nokuyigcina imithetho yam yonke imihla yonke ukuze kulunge kubo nonyana babo ngonaphakade. Yiya uthi kubo, buyelani ezintenteni zenu, ke wena yima apha ngakum. Ndiyithethe kuwe yonke imithetho nemimiselo namasiko owobafundisa wona bawenze ezweni elo ndibanika lona ukuba balime. Nize nizigcine ukuba nenze njengoko uYehova uThixo wenu waniwisela umthetho. Ningatyekeli ekunene nasekhohlo, hambani ngeendlela zonke awaniwisela umthetho ngazo uYehova uThixo wenu ukuze niphile, kulunge kuni, niyolule imihla ezweni elo niya kulima.